ivyo mareresi vyahagaze ucu bihagarika cyangwa rabanda
oya agenda bandanye kuko sishobora guheba mwuga
mbaza kubona ino mubiro bacye babona mama president mu mare
yego hose bazombana kuko
mutamura rabisanga ama
ate
bisanga mari sinema bakunda gukina twitwe
sindayira sindayira no kumbwira nkari nkajya kuyirondera
sa mama bisanga mari kiraboneka neza mwabihavye mwabihagaritse ni
oya nukubera gasore amazi minsi ari kwishura ma interrogation umwanya numwanya
yaragwaye
hanyuma ari kwishure mu mwanya numwanya bazotubona ntibagire ubwoba niho turi ndazi ko abantu benshi baguma bambaza ariko umwanya wari wose baratubona kandi tuzovumbuka bikome ego
TV
yes 1 2 1 2 1 2 aho muva mukagira merci beaucoup kuri mazugira subscribe narakugiye yuko nimba maze kuyabonesha muri TV bizo kugira regret kuko tugunzwezana ibiganiro biryoshye bitwenza byose bitangaje inkuru yose icangahe iba ya nonosoye neza karabwa neza ama cyo tubashikiriza uno musi rero turi mu gisagara Chabu jumbura hagati kabisa rero turi mu biki twaje nkuko mubizi turahamagarwa hatandukanye twaje muri conference de presse aho novuga yuko hari kwabera novuga ati sinzi ntavyo namenye neza ariko turaza kubimenya byinshi cyane gusa kimwe cyangwa umwe muri aba bagize ino conference cyangwa kino kiyago n'abamenyeshamakuru kino kiganiro n'abamenyeshamakuru ndashinga Mariama alias bakunda kumwita ngo mama sangamani mama ndende ntumbaze ariko ari kumwe n'umushinga ntaye hajya abari kumwe bose muri kino gikogwa bose rutaza kumenya byinshi kuri bo ndabwize mama
na mahoro yego
meze neza
yego ndashimye
mama raberewe
rakoze
kubera ko n'umuse yashimye kwambara rouge like rouge bordeaux quoi
nivyo nashimye kwambara gusa nta bindi yego
okay sawa ndi kumwe n'umushinga nahe ngaha ndabona yambaye neza cyane nk'abashikira nganje ndabwize mutaha
mahoro cyane
nimpore kumbure ku batabazi ko mama waje ngaho ari muri byinshi no mu restaurant mubona ariko mwe kumbure kugara ubwa mbere tubabonye akazi
Emmanuel Habiyaremye niyo mazina yanje
Emmanuel Habiyaremye hamwe na Bindari Ndayisenga Mariam uno musi mwakoze ikiganiro n'abamesha makuru n'abanditsi n'abamesha makuru mwariko mubabwira ku byerekeye imikate of course APPBU niki tubwire idonido taraja koma
idonido APPBU nkuko mubibona ni association nkuko byanditse ngaha de producteur de paix artisanaux du Burundi ni ukuvuga ishyira hamwe ry'abahingura umukate mu Burundi
iyo shyirahamwe uno musi rero mwashimye kwegeranya abanditsi n'abamenyeshamakuru kugira amabwire
uyu munsi twashimye kwegeranya abanditsi n'abamenyeshamakuru kugira ngo tubabwire iby'uyu munsi mukuru wo guhimbaza umukate hanyuma tubamenyeshe iby'iri shyirahamwe ryacu nyene ko ririho ry'abahingura umukate ngaha mu Burundi twifatanye n'amakungu kubera ko nayo nyine yahora ahimbaza uwo munsi watangujwe na Réseau International de Boulanger bamaze kubona akamaro umukate ufise bamaze kubona kufungurwa baca babihuza n'umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa Journée Internationale d'Alimentation rero bashyiraho umunsi mpuzamakungu w'umukate natwe rero nk'abantu bakorera muri icyo gisata twasanze tutasigara inyuma dukwiye kwifatanya nabo kugira ngo duhimbaze uwo munsi mpuzamakungu hari w'umukate ngaha mu Burundi nk'abantu n'ubundi bakorera muri icyo gisata
okay navyo mwari muzi yuko hari umunsi mpuzamakungu hari w'umukate tumenyereye umunsi mpuzamakungu hari abakinyizi umunsi mpuzamakungu hari ibiki hari n'umunsi mpuzamakungu hari w'umukate urya kandi birashikwa sanga hari umuntu atajya umukate yemwe biragoye ni atari so mutama umunsi mpuzamakungu hari umukate uno munsi turawuhimbaza uno munsi nyene ni wowe wari umunsi mpuzamakungu hari umukate
ntabwo wari uno munsi uhora uba itariki 16 z'ukwicumi rero twebwe uwo munsi ntibyakunze ko duterana ahubwo twashatse kubihuza n'uyu munsi kugira ngo tuhimbaze
mutama cyo tujya kwa mama mujejwe iki amabanga muri no a PPBU
amabanga muri a PPBU ndi vice president wa PPBU
ishyira muri nishasha
ishyira hamwe n'irishasha ariko amaburangere yarasanzweho n'irishasha twashatse ko tunamenyesha ko rihari ryabonetse ryavutse rirabira hamwe ibikorwa by'abakora imikate
okay urya mama inyungu ni vice president wewe
Chendi president.
Félicitations mabanga mashaje. Wa mabanga mashaje. Kujya magasaba siyoroshye gutwara ama boulanger mu Burundi. Si kintu cyoroshye n'amabanga akomeye cyane. Nica ndagukaruka ko ngiye kwa mutama kugira mu mutore Mariamu mwisunzeki.
Akugira tumutore Mariamu twisunze ko bwa mbere yategeza kuba akora umukate. Icyo ni cyambere, icya kabiri afise experience mu by'amasosiasiyo mu by'amashyirahamwe kuyobora amashyirahamwe kuyafasha ikindi kigira gatatu mu bakora imikate muri muri apepebu bamaze kuboneka nyine ni benshi mugabo ubuharamaze kuboneka bari batanguye asosiasiyo barenga 200 niwe mukuru arimo winararibonye rero ibyo byose twarabyegeranyije tubona ko akuye kuturongora.
Okay. Mama gutwara ama boulangerie au niveau national. Urabona ko bizokorohera ni gikogo kitoroshye. Kuko ikizoba cyose bazokigushirako. Ikizoba cyose association izo kubigira mu ruhara. Kuri wewe witeguye gute nk'umufason kubona waye president hari abantu ba papa. Kuri kwaza byakiriye gute shaka kumenya kwanza ngino byakiriye bagiye atsinda isinga Mariam waye president wa ma boulangerie au niveau national. Byakiriye gute.
Jewe navyakiriye neza kuko burya nta witora n'Imana ibigutoye kandi umwamagirwa n'abagabo sindi ngaha rero jewe ngo ndi president je simfata ingingo aba turi kumwe baba muri komite baba banywanyi bantoye bakanyizera urumve nabemereye yuko jewe ndi mboneza gusa baremeye ko ndababera imboneza mugabo nibo mutwe nibo maso nibo maguru kuko ivyumviro n'ivyi wabo kandi ibitegurwa byose dutegeza kuba turi hamwe kugira ngo tufatire turonderere umuti hamwe ingorane dufise dushobore twese gushika ku iterambere umva rero barinze banyizera sinshobora kuvuga ngo ndashubije umugongo inyuma nkuko yakubwiye naravyanze mugavuga batoya wo bwa mbere uradukuriye ha muri nararibonye kandi koko nkaba ndavyemera nkaba nemera ko ndi mboneza numva byose narabiraje ndavuga ntangora nta kizongora rero kuko turi kumwe nabo twebwe dufatanye amaboko tumeze uko twese turi umuzingi munini tuzogenda tuduzanya hanyuma ivyinshi nibo banabikora bashaka yego.
Eh, comment est-ce que vous avez muzi de Saint Mariam avec ma business tano kanyo vous vous êtes na boulanger. Quelle boulangerie a ouït
quoi? Me and you, ne jena wa.
Me and you.
Moi et toi.
Ok, c'est de l'état. Alors, mutama namwe boulangerie a ouït.
Boulangerie Better.
Better. Ikorera?
Ikorera muri industrielle.
Ah. Na ikorera?
Je ikorera mu kinama.
On va m'utiliser quoi? Vous êtes ma boulangerie, mais c'est une condition.
Non, je vois que vous avez pépé. Vous avez une boulangerie, hariza kanyosha, hariza musaga, hariza kinindo, hariza rirari hose. Et vous avez une boulangerie, vous avez une
boulangerie. Vous avez une boulangerie, vous avez une boulangerie, vous avez une boulangerie, vous avez une boulangerie.
Inyungu azoyironkera mu bwa mbere azoronka inyungu kuko burya umutumwe ntiwigira inama nuvuga ko hari ibibazo tugenda duhura navyo icyo gihe rero tuzotora inyushu hamwe kandi inyaka mwinyaga imwe ni nk'ibi twavuze yuko ibiciro biduga uko byishakiye by'agasakisaki ugasanga umuntu mutoyi afise umutahe muto ntashobora kuronka ifarini canke kugira ngo abandanye twebwe rero tuje gushigikirana kugira ngo umuntu wese ari hasi wavutse kera n'uwavutse uyu munsi bose bazogende ku rugero rumwe naho batazongana mugabo yiyumvemo abona mu kiyo yirabe abonemo mwene wabo twe tuje gushigikirana rero kugira ngo umukate mu Burundi umuntu wese afise intumbero yacu duhuje intumbero ashobore nayo gushika ku cyo yifuza.
Okay, mutama mwatugiye ko apebu ni shirahamwe rishinzwe rishasha burya abarongozi zo maragira ikintu kingana gute ataraka
ba 5
imyaka 5 yatari imyaka 5 burya simike. Okay, mutama reka rero tuje kubindi kumure vyishirahamwe ndani neza abantu burya ntibatahura neza ibintu by'imikate hari abantu babashaka kwinjira muri ama business ariko bikabagora cyane cyane njye rero bya ama boulangerie burya ibintu by'imikate bitanga akazi ku bajene benshi ko ari niyo ntumbero dutanga akazi ku bajene benshi abasore inkumi bose baramwabutse ikibazo kiri ngaha umuntu ashaka gutanguza ino projet umuhanura yuko yuba afise umutahe ungana ngo
bo iyi projet umutahe uwo ari wo wose urashobora gutangura bivana n'icyo ushoboza afise kubera ko ama boulangerie yose ntago ari ku rugero rumwe ntari ku rugezo rumwe urashobora gutangura ugatangura ufise iboti kimwe ejo kubaka iyindi ejo kubaka iyindi ejo kubaka iyindi hari ushobora gutangura uvuga ati ngiyashaka guhita ko nugurura amabotiki 10 urumva imitahe ntago bazozana ingana sibyo rero umutahe yoba afise wose arashobora gutanguza ibranje
wow
afa kuba yabashe kubonamo urumva bien sûr hariho fondo rero makugira ngo ibikoresha bigure ari nko umutahe w'ifarini agire nte mugabo nabyone bivana na volume y'imikata akeneye gukora ku munsi ataso kurumva bari mike utanguza bike
abantu rero bakeneye kugira muri appbu of course ari umusanga yayuguruye nk'uno munsi usanga amazi imisi itatu yayuguruye mu yatayo muzi ariko yabonye ikiganiro ati reka bajyana nanjye ndabishiremo kugira nanjye niyandikishe baronka gute ibiro yanyirihe
twebwe nkuko bivuze ubwa mbere kambanze nshigikire icyiyumviro twebwe ama blancheri nico gituma ubona twagize ishira hamwe kuko twebwe ubwa mbere turafasha leta turagabaniriza leta umutwaro kuko urabona twebwe duhaba jene benshi akazi abo ba jene rero nibo babandi usanga iyo badafisa akazi baja mu biyayura mutwe baja mu kwibisha inko urumve arakora utuntu dutandukanye dushobora gutuma umutekano uhungabana mu gihugu twebwe objectif yacu nuko abo bajene bose abashoboka dushobora kubashira ku murongo kugira ngo tubigisha akazi erega tufise ama boulangerie muga turiko turiyumvira nibindi tuzokora kugira ngo abajene abakenye ababigeme reka n'abakenyezi bashobore kuronka ubuzi ari benshi kuko leta murabona ko idashobora gutanga akazi kuri bose hanyuma aho turonderegwa telefone yacu niyo uyu munsi turiko turiyumvira ko dushobora kurondera biro
kudufasha kuzivuga gira arabantu bari hanze of course usanga babugurira mu business bacha babandikira direct kugira bababone byoroshye
ego iyi nimero nkubuje we president ni nimero 79 amajana 976 445 urumve iyo ni nimero ya president hame nimero ya
police 79 331 752
okay ariyo mani meho yabo rero yizikeneye zitore ha mubandikire no kuri whatsapp ziriko zi numero kugira byorohe ko turazi neza ko ibiganiro byacu abantu benshi bari hanze babikurikirana kandi abantu ugasanga bari bifite imitahe yabo mu Burundi bica byoroha rero sore kandi abashimire kandi abifuriza amahirwe meza ndibaza yuko bitazomera nka vya bindi tumenyereye ati bari kuba turumva ko izina rihari ariko nta kivi tubona twitege yuko twakugize president wacu zotubera imboneza nkuko twagushinze kuba imboneza
nukuri ndasaba imana ishoboze kandi nimva no ku butegetsi nzo have nsizizi ndamvuga nti ego baze bavuga ati harabaye umukenyezi w'imboneza yashoboye guhagararira iterambere ry'igihugu guteza imbere urwaruka gushyigikira urwaruka hanyuma misiyo yiwe irabate hanyuma ikindi naco nashaka ntera kamo abo bose ndazi ko iyi radio televiziyo irabwa n'abantu benshi n'abategetsi bakayiraba ukuri badukurikiranira hafi iduga ry'ibiciro bisi yiciro biduga gasakisaki vy'ifarine amavuta twese nicirwa n'abantu benshi bari hanze abo bantu bose batwumva turabasavye badufate mu mugongo badushigikire kuko hari ama boulangerie ushobora gusanga nk'umuntu akora nk'agafuko kamwe ku munsi objectif yacu rero dukeneye imfashanyo za bene wacu bari hanze badushigikire kugira ngo dutere imbere turonke uburyo bunini dukoresha abakozi benshi hanyuma ikindi naco turifuza yuko tutoguma muri ibyo gukora umukate ducana ku nkwi reka n'ukuri turifuza yuko twotera imbere tukakoresha imashine za kijambere kugira ngo ntitugume muri ibyo kuko urabona hari igihe inkwi zizohagarara dukoreshe nk'amamashini akoresha gaze cyangwa akoresha kuha ibintu nk'ibyo turabateye akamo rero umuntu wese atubona adushigikire ni ukuri dushaka gutera imbere nabo kuko nidutera imbere bari hanze bazovuga igihugu cyacu kirateye imbere
okay nice mu gusozera mutama ni mwibaza yuko ari umuntu ashobora kibaza ati mwahisemwo Mariam kubera yuko ari mamazwi cyane of course ni mamazwi mu vy'igihugu ni mamazwi mu vy'amareresi ni mamazwi mu bintu twishane burya nticyo bakiri mu bintu byatumye mu mugoma
bo urumva icyo nacyo nyine kirimo icyo nacyo nyine kirimo nk'umuntu w'imboneza nk'umuntu ufise ubunararibonye muri icyo kintu kandi noneho n'umuntu w'imvuga kuri Ego.
Okay. Mama, mugusozera kandi namubwira dusozere. Cyo dusozera kumbure akajambo kanyuma. Ariko turika tuje muri carrière yawe gato. Abantu benshi bakuzimwa ko iyi carrière burya nitwari tukuyizimo nkaje z'imikate n'abyo twari tuzi. Cyo tuje gato muvye mareresi mama. Burya ivyo mareresi vya hagazi ucu bihagarika cyangwa abanda.
Oya jenda bandanye kuko sishobora guheba mwuga
mbaza kubona ino mubiro bacye babona mama president mu mare
yego hose bazombona kuko je ntumbere yiwanje nakubwiye ko ari gushigikira urwaruka nta mushahara nkorera mugabo ko abana bambwiye ati mama dushigikire nzobashigikira gushika numva rero bazombona mu mareresi bambone mu mashira hamwe y'uburimyi bambone mu bworozi bambone mu gufasha imfuvyi bambone mu gufasha abatama n'abatamakazi bambone mu tunganya umukate hose bazombona ndagiye kabisa nzobikora
okay mutamura rabisanga mana
ati
bisanga mana sinema bakunda gukina twitwe
sindayira sindayira no kumbwira nkari nkajya kuyirondera
kuri YouTube ari sinema itwe bisanga mana itwenza urumva ni mabuja wako Gasore kaguma kagora
okay bucanja kuyira
so mama bisanga mana ukira boneka neza mwabihavye mwabihagaritse ni
oya nukubera Gasore amazi minsi ari kwishura ma interrogation umwanya n'umwanya
yaragwaye
hanyuma ari kwishure mu mwanya umwanya bazotubona ntibagire ubwoba niho turi ndazi ko abantu benshi baguma bambaza ariko umwanya wari wose baratubona kandi tuzovumbuka bikomeye
yego burya Gasore twarabonye ifoto yiwe ngongo yarapfuye biki okay munyuma cyavuga ko atarapfa ariko bishitse kuri yoga abona ifoto yari kiratembera ati Mariam yapfuye ukiri muzima wo vyimva yaragura
oya ndabishima kuko erega
shima gupfa
none commentaire yego umuntu wese avuga ibyo ashaka turamubwirega abantu ntitubavuza kuvuga yego baravuga nibaza ko bajya nabamukunda cyane au contraire
cyo yifuza ko abaho cha imyaka
myinshi yego burya bamwifurije kubaho
sawa mutama akamo kwa nyine cyubahiro mukuru gihugu cyacu Burundi n'abantu bakurikira cyane ibigano byacu akamo
twatera kubijyanye n'iri shira hamwe twa ryavutse riserukira aba kora imikate babivuze mu kanya urabona hariho ikintu cyabaye muri iyi minsi kiduga ry'ifarini cyane ku rugero rwo hejuru nuko baturabira igituma iryo duga ririko riraba ko twe ntitwifuzaga ko bishika ku rugero biriko kubera ko umukate twifuza ko dukora umukate uribwa n'abanyagihugu bato bato tudugije ntibabasha kuronka twifuza ko rero baturabira ibyo biciro barebe ingene byasubira ku rugero byariko kugira ngo umunyagihugu wari wese abashe kuronka umukate
mama nawe akamukanyuma
akamukanyuma nako nyene mfatiyeho ngasaba n'ukuri nyene cyubahira umukuru w'igihugu jewe mvuga nti nibadushigikire kuko ivyo dukora ni vy'igihugu turiko turashigikira urwaruka kandi mu migambi nyene cyubahira umukuru w'igihugu avuga ati abantu nibakreye ubuzi barondera ubuzi hanyuma batanga ubuzi
Isaac TV yabigengeje ngo tuma duhakaza urwaro
kuko urabona Isaac TV ubu munsi rafise abasore ihakazi bajya rero nta mwanya bafise wo guta baguma biyumvira akazoza natwe turasavye imigambi dukora badufashe igituma ivyo biciro biduga cyane leta ibikurikirane bamenye niba sanga ari impamvu itabavuye ko leta isohora itangazo kugira ngo natwe ejo biramutse bishize bakabona nk'umukate nk'uwa wahora ku 170 ntibavuge ko twebwe tuba twagumutse twe ntiturabagumutse ariko dushaka gufasha igihugu dushaka gufasha leta ngatera rero nyari cyuhe mukuru w'igihugu cyane cyane yuko arazi ko ari umuhungu wanje navuga ati muvyeyi komera ahubwo ndagutera kamu ingo ndamusavye ahubwo ngize imana ndonse Isaac TV nampe umubonano hanyuma tuganire ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu ku bijyanye no guteza imbere urwaruka hanyuma arabizi ko jewe namye ndi umukombata w'iterambere hanyuma rero jewe mbandanye urugamba rw'iterambere hama abajene babe benshi dutanga ubuzi turi benshi hanyuma
igihugu nyine gicangamuke
igihugu gicangamuke kuko nibareke nibave mu itiro igihugu ntidushaka ko kiguba mu itiro dushaka kive mu itiro kuko nitwebwe maso nitwe gutwi nitwe byose by'igihugu nibadushigikire mu migambi turimwo leta ishiremo inzara ishiremo byose bavuga ati ego twagiye shibuka umushibuka w'iterambere udushigire twese
okay merci beaucoup ebane turagumena bavyeyi banje ngamwe ababonye bavugize byinshi batubwiye byinshi cye nitwa Isa Classic cuma juice niwe yari kuri kamera mutamareka ndagushimye
murakoze namwe
mama namwe ndabashimye
murakoze cyane imana ibahenzagire
hama mururanirwe mu mabanga mwahawe na sema banga yoroshe mwihangana ivyo muzohura navyo byose ariko kandi mubananya kumuba imboneza nkuko
mwari murakoze cyane ivyo nivyo twiyemeje
murakoze cyane Ebana hey, gira subscribe like na share uje kurako kiganiro gihereza abandi kugira ibyo byose neza bye
Isaac TV